twahuriye ahitwa Itumba ibutare kubico gihe gushika yitaba imana murazi ko hari kwa 21 ukwezi ku 10 umwaka w'1993 warafatanije urugendo mu nzira yo guharanira amahoro no kubaka demokrasi mu Burundi twatahiye umunsi umwe mu gihugu cacu tuvuye mu buhungiro hari kugenekereza gatanu ukwezi kwa myandagaro umwaka w'1983 twari kumwe mu gushinga umugambwe sa banyafrodebu mu kinyegero mu mwaka w'1986 mirike dadaye rero yatowe na bene Burundi kwigenekereza bya mbere ruheshi no kuvuga kwezi kwa gatandatu umwaka w'1983 ku majwi agera kuri 68 n'ibice 75% akimara kuronka intsinzi Melchior Ndadaye yari yatevye kumenyesha ko umushikiranganji wa mbere batazoba basangiye ubwoko inyuma umukuru w'igihugu yaratomoye kuwo mushikiranganji wa mbere azova mu wundi mugambwe atari Frodebu muri ya migambwe yari yashigikiye Melchior Ndadaye abarongozi bayo bamwe yarataguye kwibaza bati mbe ninde azotorwa muri twebwe ariko Ndadaye yashimye gutora uwo mushikiranganji wa mbere mu mugambwe ikona bari bahiganywe kandi warumaze imyaka urongoye igihugu ikindi cerekanye impinduka nuko Melchior Ndadaye yashize imbere umukenyezi bibaye ubwa mbere mu buzima bwa politike y'u Burundi bwabaye ubwa mbere haba umushikiranganji wa mbere muri kino gihugu avuye mu bakenyezi no mu kugena abagize urwego nshingwantwaro ariyo leta umukuru w'igihugu yarerekanye ugushaka yari afise ko guhumuriza no guha ukwizera abarundi bose nibyo muri leta abakagize ntibaringa batatu harimo wa mushikiranganji wa mbere urwego nshingwa bikogwa rwarimo abahutu batarenga ibice 60% abatutsi n'abagabo nabo bari 40% abo bashikiranganji bava mu bigambo bitandukanye ego mese abanyafurudi bari bafitemo benshi ariko ikona yari ifitemo batatu harimo rero no mushikiranganji wa mbere RPB na PP bari bafite umushikiranganji umwe wese PL yari muri leta mugabo Melchior Ndadaye yahaye ikibazo gikomeye warayirongoye yakwigendera niko bamye kajeta muri iyo leta harimo kandi n'abavuye mu rwego rwa gisirikare babiri aha rero ndabona abaje ku biganiro by'Arusha na je narindimo ito tuze tubesha abarundi ngo muri bya biharuro bya 30% ngo nite twabizanye Ndadaye yatanguye kubibona ko bikenewe ataburinze kubimutamika ku nguvu kuko abona ko bikenewe amaze kugena abagize urwego nshingwa bikogwa Melchior Ndadaye yabashinze guhagararira agateka ka muntu mu Burundi arihanikiriza abarundi atakurya umunwa kwatanumwe arekuriwe kwa kubuzi mu wundi kubuzima bwa muntu ari katihabwa ni naho mbere yashikiriza ko agiye kwiga ingene igihano cy'urupfu cohanagurwa mu mabwirizwa y'u Burundi ningene abapfunzwe imbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa ruheshi bagiye kuremurirwa. Melchizedek yarongeye kandi arashimangira ko agiye gutsimbaza demokarasi mu gihugu mu kwigisha Abarundi ibiyiranga haba mu byo izanira abenegihugu canke mbere ivyo isaba nayo nyene abenegihugu. Uwo mugambi Melchizedek Ndadaye yari yawutanguriye mu ijenda. Hari icyo ntanditse kandi yari yatanguye kwitaho guteza imbere sinzi ko novuga ubwoko canke umugwi w'abatwa. Yarafite umugambi agira ati dutegetswe gukora kugira ngo baje ku rugero rumwe n'abandi Barundi bose. Melchizedek yarashyira imbere iterambere ridakumira akongera akiyamiriza bakaboko n'abakoresha nabi uburyo n'amatungo y'igihugu. Yari yaragabishije abakozi ba leta ko atazokwihanganira namba abanyonura amatungo y'igihugu mu biraba imigenderanire y'ubuhuru n'amakungu. Melchizedek Ndadaye yashyira imbere imigenderanire myiza yahanura kandi kwatakwirengagiza ibibazo bihari abantu bakicarana bakaganira bakabitorera umuti cyangwa bakabitorera inyishu. Muri iyo nzira kwigenekerezo rya kane z'ukwezi k'umunani umwaka w'1993 Ndadaye Melchior yari yitabye ibirori byo gushyira umukono ku masezerano y'i Arusha abari bashamiranye mu ngwano u Rwanda rwari rumazemo imyaka itatu bari bemeranije. Ni muri iyo nzira yo gushyigikira ababanyi bacu mu Rwanda Uburundi bwari bwakiriye i Bujumbura umukuru wa Armée Patriotique Rwandaise APR akongera kandi cegera cy'umukuru wa FPR General Major Paul Kagame yongera yakirira ingozi umukuru w'u Rwanda w'ico gihe General Major Juvenal Habyarimana. Abo bose nta kindi Melchizedek Ndadaye yabahanura atari ukubaha no kubahiriza ibyo bari bumvikanye mu biganiro kugira ngo bubake u Rwanda rwabo. Melchizedek Ndadaye yashoboye kubandanya urugamba yari yemereye Abarundi bwo kubaka u Burundi bushashe. Urugamba yari yamaze gutangura mwabyumvise yagandaguwe kwa 1900 mu gitugutu umwaka w'1993 wumvirije ugategera urugendo rwa Melchizedek Ndadaye urabona ko hari bitari bike yigishije kandi agasigira u Burundi n'Abarundi. Icambere nuko Melchizedek Ndadaye yabibye mu mitima y'Abarundi indoto y'u Burundi bushashe. Nukuvuga u Burundi bwisubije ko agashambara inyuma y'amakuba yabushikiye mu myaka yakurikiye uguhabuza intahe y'ukwikukira. Aha twovuga cane cane ikumirana n'ubwicanyi byafatira ku moko n'amamuko ashigiye ku ntara canke ku miryango. Nuko Melchizedek Ndadaye yabaye umurundi wa mbere ashikiriye ubutegetsi biciye mu gushaka kwa bene Burundi babicishije mu matora. Ni kimwe mu bigize amatora, ni kimwe mu bigize demokarasi, ariko harimo n'ibindi byinshi. Buhoro buhoro rero iyo ngendo izogenda inoga. Ubu Abarundi biyumvira ko bashobora gushikira ubutegetsi baciye mu zindi nzira bariko baraja kurusha kandi nta benshi boronka babaje inyuma. Nibyo yagirya Ndadaye yuguruye amaso y'Abarundi. Ndadaye rero yarabeye u Burundi n'Abarundi incungu ya demokrasi kandi demokrasi igenda ishinga imizi mu Burundi naho atabura ibyo kugorohora n'ubu biriho icya gatatu nuko kuva atangura kwijukira bya politike ndade Melchior hari iragi yashigiye abarundi batigeza kwama bamwibukirako kandi bakarigendera wawundi ati ubuja gushabura tagata canke ngo mu gifaransa ngo ozame byene la valeur na tamparo nombre d'âge Melchior ndadaye yatanguye urugamba kiri muto yobera karorera urwaruka rw'ubu atakura imigambi saba sejite gusa yobera nakarorero imbonera kure yobera nakarorero urundi rwaruka abashaka gufasha urundi gutera imbere muri kica nyikiriya nibarindire ngo ntibaragera Melchior ndadaye nabandi twafatanije nawe twatanguye urugamba turi mu myaka ya 20 itarenga ejo ariko ndavugana nange ndakumana Leonce we wacambira ngo ari nabatanguye afite imyaka 14 kwaruka nimutinye rero uburundi buzoba ico mwipfuza nacari cane ico mwemeye guharanira byitegurire mwitunganye abakiri bato mumenye ko mushobora byinshi muzorabe n'abakozi bibi kiri usanga bakoresha mwibugaruka mwemerere ababakoresha ibyiza mu bikorwa ndada yaranguye yama afise ku mutima gukorana n'abandi kandi akagenda arondera kubaha agaciro mbega abarongoye imigambo uyu munsi abarongoye imigambo na sawa ajafodeo irimo ubwo murafite ntumbero yuguha agaciro abandi canke mwibona mwebwe gusa nagira ndabwire ko ndavyiboneye Melchior ndadaye yarakoze cane kugira ngo mugambwe ubu ushingwe mugabo ndiyaharanye ngo abe ari wa burongora kubashaka gutohoza kahise abarongoye umugambwe ubu ba mbere yari nyakwigendera sindiye ubura venera na Cipriano Sizobahambye kandi Sizobahambye aracariho ubushaka zo muraho mbere amubaze mu mugambwe sa wajya Frodebu ndadaye yakorana n'abandi akabumviriza eka mbere akadabashira imbere mu bikorwa kuburyo bose babona ko umugambwe ari itunga niragi bya bose aha nongere mbazi abarongo uyu mugambwe sa wanya Frodebo nini migambwe ahubwo si mbaza ndababwira ngo hakura icigwa gikomeye genda mwumviriza kandi muha agaciro abo mukorana ndihagire uwibaza ko atari we umugambwe atawo kwishikana abarongo imigambwe bo kwiga kandi bakemera gusubirirwa ndihagire abarondera kumira ku butegetsi bw'umugambwe abarongo imigambwe muze mutegura abazubasubirira nimwiyumve ko atari mwebwe muri kwisonga atagishoboka aho muri harabandi kandi ejo hazoja abandi kandi ibintu bizobandanya bitera imbere neza nico kimwe no mu gihugu aho nashitse imbere harabandi inyuma haje abandi nubu harabandi n'ejo bizobandanya ariko rero muri ivyo byose mvuze igikuru gisumba ibindi mu biraba iragiye mekyo ndadaye no gukunda igihugu yaravyerekanye kandi aradabigendera kwemera kuje imbere y'abarundi muri kijya gihe uva mu bwoko bwakumiriwe mu nzego z'igihugu kwari ukwikorera umusaraba mbere hari nabavuga ko kwari ukwiyahura ariko mumenye Melchior Ndadaye yari wa mwungere mwiza avugwa muri Bibiliya mwijambo ry'Imana wa mwungere mwiza yigura intama ziwe wa mwungere mwiza adasinzira ngo bikunde abona ko ari intama ibuze canke zibuze mu ruhongore Melchior Ndadaye yari yemeje kumusuku wa bene Burundi adatinya ko bishobora kumutwara kandi byaramutwaye ariko murabona inyuma y'imyaka 30 tubaranya tumuvuga no mu yindi myaka 30 azovugwa no mu yindi 30 azovugwa no binja nibi azovugwa kuko yasize izina ryiza mu kintu gihugu nye n'icyubahiro president Melchior Ndadaye yaragiriye akamaro kanini uburundi bwacu uyu munsi ikibazo aho kiri naha mbega ko yavuga ati muzokwica Ndadaye ntimuzokwica bandadaye bandadaye baracariho mubari muzima bwa politiki hawo migambwe canye muntu wari igihugu abovuga ko bari mu makanda ya Melchior Ndadaye banganiki umwe wese ngibaze kandi yishure nta utoshima ingingo yafashwe n'inama nshinga mateka mu mwaka w'2006 yo kugira Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi mu Burundi nta utoshima ko mu Burundi hari bibanza biboneka nk'ikibuga cy'indege mpuzamakungu yitirirwa Melchior Ndadaye na utoshima ko ari bwiriza cyangwa itegeko biraba umupfakazi asigwa na nyiricubahiro Melchior Ndadaye ikindi nta utabona ko hari bitari bike byahindutse mu ntwaro y'igihugu mu gutunganya inzego zijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano atabukumiriwe kubera ubwoko bwiwe mu kwemerera amashyirahamwe avuga ko adahari ibyerekezo bya politiki nk'uko Melchior Ndadaye yabona ko bikenewe naho ari ukubandanya tubyubaka neza gusunza uko biri no munsi mugabo rero nitwogarukira ngaha burya umwami agirwa n'abagabo Melchior Ndadaye yarafise abo bakorana kandi bamwe bagandaguranywe nawe abo nabo nyene turakwiye kwama tuyibuka abo bantu bagandaguriwe hamwe na Melchior Ndadaye bazizwa ico Melchior Ndadaye yaharanira muze mubavuga ntihazogira ubesha abantu ngo Ndadaye ko byishoboza wenyene adakoranye n'abandi nico gituma nagira nsabe abishika dabishikana mu misa tuzoshikana hirya yejo aya mazina azovugwe mu basabigwa. Hari jambo nyakwigendera Musenyeri Ruhuna yavuze igihe twariko turashingura President Melchior Ndadaye. Yavuze ati barakubise umwungere intama zirashwiragira. Ibyo byabaye mu Burundi. Byarabaye umugambi wiwe, byarabaye mu gihugu, eka mbere biragira n'ibimenyetso biteye ubwoba ugiye kuraba ubwicanyi bwakurikiye. Ariko kumwe nababwira ni Ndadaye yavuga ati Silvestre hagize muri twebwe ubupfu budagasigara azora ingumeko twaragerageje kubandanya mu gushyira imbere ibiganiro twaraganiriye n'abantu. Hari abavuze ko twaganiriye Kajaga, ko twaganiriye mu Kigobe, twaranashyitse kuri convention du gouvernement, inyuma ya convention du gouvernement twaragiye mu biganiro y'Arusha, inyuma y'Arusha hari ibiganiro byatumye hagarwa intambara. Kuko rero mubitegere neza, iyo wemera demokrasi wemera yuko uwo muhiganwa nawe nyene ashobora kugira icamari y'igihugu, arashobora gukuzuriza. Iyo uvyemera rero n'umutakure ugira uti tuvugane, ariko igaba muriko muravugana araheza akigaragaza nuko bagiye Arusha babibonye. Cyo ca mbere. Ica kabiri, harabaye intambara mu gihugu. Iyo ntambara abagigiyemwo bahangana n'inzego za gisirikare zari zihari bavuga ko bagiye guhaboza demokrasi mu Burundi. Conseil national pour la défense de la démocratie. Bari haninzego za gisirikare force nationale force pour la défense de la démocratie. Karariye. Abantu bakabona yuko utavuze demokrasi atawushika. Kandi burya abantu ntazarona nabi gusa. Hari ibyiza byazanye. Inda urayibaza wayirayeko. Uko igihugu cari kimeze jewe ntwara siko cameze inyuma y'ijya ntambara. Siko cameze inyuma y'amasezerano y'Arusha n'amasezerano yo kwariki ntambara. Hari ibitari bike byahindutse. Ntihazogira ububesha. Uburundi ukomeza no munsi siko bwari bumeze igihe Ndadaye yafata ubutegetsi, siko bwari bumeze igihe Ndaryamye yafata ubutegetsi, siko bwari bumeze igihe Nibantumwe ko ubutegetsi. Hari byinshi byahindutse kandi byahindutse uko twe twavyipfuza. Ico kuraba gusa no kwama tubona kure tukagira tuti uri kurubaka na wigera yemera ko yahejeje kubaka. Wa mugende usigirangi, wa mugende ukomeza. Biranashobora gushika yuko bikugora. Mugabo ukabona imbere gusuti nshaka gushika ngaha. Demokrasi yaremewe mu Burundi kandi izosubira inyuma. Mugabo je ndemera yuko n'ukuri uko igihugu kibeze no munsi. Ego hari ingorane nta bigutagira ingorane muzobatse. Mugabo uko urudi bwari bumeze igihe twatsinda abatora 93. Ukuri ubwari bumeze igihe je ndatwara naho byugereranywa n'ivyo umunsi abanamba. Iyo gwa gasore ataganda gugwa akabandanya ku murindi yari yatanguye ajya amarorere gukigo cyagiyemo cyo yagiyemo. Iyo Ndadaye ataganda gugwa arya amarorerwa yabaye yari kuba. Harabagiye avuga byinshi yari kuba. Nimwe babwira Musenyeri Runda yavuga ati bakubise umwungere intama zica zirasanzara twarasanzaye kuko batubujije abarongozi bijunja mu gihugu ndadaye ngize ku cya gatatu yaravuga ka muntu kandi birumvikana kuko ndadaye yarabaye mu muhari iteka ari mu babushinze kandi yawugize mu ruhara mbaye dareka n'ivyo mu mutima wiwe ndadaye yaremera agateka ka muntu nico gituba mu ijambo yashikirije umunsi yimikwa yavuze ati nzokwihanga sinzokwihanganya na gatonyi abantu bazuje mu nzira gusinzikaza akateka y'ugusinzikaza ubuzima bw'abantu ati umuntu ubuzima bw'umuntu ni kati ihabwa muzokubisha buryo wirya yeje bazorivutse yarabivutse ni kati ihabwa yarayivuga kandi akabigendera nababwiye yuko ari naho biraca avuga ati jewe nzokwihatira gukura mu mabwirizwa y'ubucu Burundi igihano cyo gupfa kandi yarabigize jewe nzokwihatira gupfungura abapfunzwe kiretse inyuma abakoze ibyaha inyuma y'iteriki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu aha yavuga abari bagije kubutembagaza ku itariki 18 kwa gatandatu ku itariki 3 z'ukwindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 hari ikindi ndada yari yakoze yari yasambuje biciye kuba rurongoye ikigo cy'iperereza ikomwa minisha yari yasambuje ubushogari muri documentation bari yasambuye ngira bwasi yo kubabwa inyuma kuko yagira ati se wo kubabwa ko gufungira abantu ikindi wavuze icerekeye impunzi erika dada yari yaciye mu buhungiro yaratse guhunga atwe bihagateka cyo gituma agira ati abahunze bahunguke mugabo ndadaye yari cyo no kwita mu gifaransa pragmatique yagira ati tubitunganye neza ku buryo bitonona aho tugeze mu nzira kwizerana ari ikendewe kugira ngo dukomeze demokarasi gutahuka n'impunzi narabaye impunzi urashobora gutahuka atanumwe cyo kugira ngo tahuka kuko ubonanye niko hageze harabundi benshi bahungutse inyuma yo gutsinda kwa ndadaye ati ugiye kubabwira ngo nibahunguke bahungutse gusa kuko babonye itsinda rya demokarasi mu Burundi hari nabacha subirayo mu buhungiro inyuma y'itembagazo yigatwa rya Mikero dadaye n'inyuma y'itembagazo rya leta ndari ndongoye kuko bitatuma abantu bizerana ushaka rero ko abantu bizerana n'abari hanze bakaza ubakanyene intwaro ibereye intwaro umuntu wese yumva kwimuremesha kandi imukingira mu byo n'umutwiwe ivyo navyo rero kandi mbereje ngaha nuko zatumenya yuko aha turi kwisi kwisi naho hari ngorane nyinshi naratwara igihugu naje hari gihe navuga nk'abamwe bamwe ndigihugu mugabo maze gushika ngaho niwibonera ukabona ibigora hanyuma ukagenda ugira gusa utireka nshigikire maze iyi nzira igende ikomera ntisubira inyuma